mu Rwanda abantu bataramenyekana baraye bateye grenade mu mujyi wa Kigali bakomeretsa umwana muto.
Tekano waho ni nta kibazo hari hafite hano wakeka ko ibyo bimeshora kuba nta n'umuntu dukeka waho hafi wenda twe mwenda niwe wabakoze ibyo bintu gusa police iracyakurira kirana iperereza nibyo turindiriye ngo turebe niho hari kivaho.
Uyu numwe mu baturiye aho hazwi nka Kicukiro Niboyi akagarikanya kabanda mu mudugudu w'Indakemwa. Igitero cyabaye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 28 genocide yakorewe abatutsi urangiye. Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho igisasu cyaraye giturikiye mu kabari gihitana abantu batandatu. Naho muri Kameruni abashaka kwitandukanya n'igihugu bavuga icyongereza bashimuse abantu barenga 10. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abashaka kwitandukanya n'igihugu bavuga icyongereza muri Kameruni baraye bashimusa abantu barenga 10 bari mu myigaragambyo bavuga ko yamaganaga urugomo rw'abarwanya ubutegetsi. Abo bitandukanyije bavuga ko guverinoma yahaye abenshi mu bavuga igifaransa mu gihugu amafaranga kugira ngo bigaragambye bityo batesha agaciro ibivugwa n'abo bitandukanyije. Cyakora abayobozi bakabihakana. N'inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Umugabo n'abagore 11 bamwe batambaye igice cyo hejuru bicaye hasi batega amatwi abakekwaho kuba abitandukanyije babategeka kwemera ko guverinoma yishyuye amafaranga abagore mu mujyi wa Uku uherereye mu burengerazuba uvugwa mu icyongereza kugira ngo bakore imyigaragambyo ku mihanda y'abarwanyi bavugwaho ihohotera. Uwo mugabo biboneka ko yakubiswe mu maso, abagore nabo biragaragara ko bananiwe. Muri video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga harimo Facebook na WhatsApp, abakekwaho kuba abitandukanyije bavuga ko uwo mugabo hamwe n'abo bagore barimo bantu amagana menshi bigaragambyaga mu mujyi wa Oku. Abakekwaho kuba abitandukanyije bavuga ko mu byumweru bibiri bishize imyigaragambyo nk'iyo yabaye mu bice bya Njikeje, Manshok, Ngemisiba na Erak mu midugudu y'abahinzi n'aborozi mu ntara ya Northwest ivugwamo ururimi rw'icyongereza. Abasirikare bavuga ko iyo video yafashwe n'abarwanyi babitandukanyije ahitwa Erak ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane. Igisirikare kinavuga ko abagore 14 bashimuswe ko atari abo 11 berekanywe bonyine, ariko nta makuru yatanzwe kuri abo batatu baburiwe irengero. Kapo Daniel wungirije umukuru w'ingabo za Ambazonia, umwe mu mitwe yabitandukanyije muri Kameruni, avuga ko abashimuswe bashyizweho n'abategetsi muri guverinoma hamwe n'abatoneshejwe Yaounde bashyigikiye guverinoma ya Kameruni kugira ngo bateshe agaciro abitandukanyije.
Intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri Mali Elgasim Wane uyu munsi yasabye leta ya Mali kwemerera ingabo z'amahoro za ONU kujya kureba ibyabereye mu mujyi wa Mura hagati no hagati mu gihugu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi Human Rights Watch uvuga ko igisirikare cya Mali gifatanyije n'abacyanshuro bashobora kuba ari abarusiya bahiciye abaturage bagera kuri 300 mu mpera z'ukwezi gushize. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Nyonga.
Ni rimwe mu ihohoterwa ry'agateka ka muntu ryabaye inshuro zitari nke ryiyamirijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa. Ishyirahamwe Human Rights Watch ritangaza ko ubwicanyi bwabereye mu gisagara cya Mura buri mu bwicanyi bukabije cyane bwabaye muri Mali mu kiringo cy'imyaka 10 ico gihugu kimaze kigwanya intagondwa z'abayisilamu. Ubwongereza n'Ubufaransa ritangaza ko abacangero b'abarusiya bo mu mugwi Wagner bashigikiwe n'Uburusiya bagize uruhara muri ubwo bwicanyi. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ONU muri Mali Elgasim Wane yabwiye urwego rw'iryo shyirahamwe rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ko leta ya Mali yamenyesheje mu itangazo ku itariki imwe y'ukwezi kwa kane ko yishe abagira iterabwoba batari bake mu karere ka Mura kari hagati mu gihugu. Yamara yatangaje ko inteko zijeje gucungera umutekano za ONU zizwi ku izina rya MINUSMA zaronse amakuru ku ihohoterwa rikomeye ry'agateka ka muntu ryakozwe na leta ya Mali ku basivile batari bake mu bikorwa byayo bya gisirikare ku ntagondwa z'abayisilamu.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Ukraine iratangaza ko abantu hafi 50 bishwe mu gitero cya roketi cyakozwe aho abantu bategera gari ya moshi hakoreshwa mu guhungisha abasivili bari mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu. Ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Nyonga.
Abandi bantu batari bake bakomeretse muri icyo kibanza cyari cyuzuyemo abasivile bariko bahunga ingwano ibera mu buseruko bwa Ukraine hamwe n'ubwoba kw'ibitero bikomeye by'Uburusiya bishobora kubera muri ako karere. Pavlo Kirilenko uramatari w'intara ya Donetsk aho icyo kibanza abantu bafatiramo za gari ya moshi citwa Kramatorsk kiri amenyesha ko abantu bagera kuri 50 bishwe mu gihe abandi 87 bakomeretse benshi muri bo bikomeye cyane mu byo avuga ko ari gitero inteko z'Uburusiya zakoze n'impaka. Amenyesha ko Uburusiya bushaka gutera ubwoba n'ukwica ibitigiri byinshi cyane bishoboka by'abasivili. Kirilenko yerekanye amasanamu ku mbuga ngurukana bumenyi y'iziga by'abantu batari bake birambaraye hasi. Itororokanizo ry'amakuru rya leta y'Uburusiya RIA ryasubiyemo ushikiranganje bujejwe kwivuna amansi bw'Uburusiya butangaza ko misile zaguye mu kibanza ca Garia Mosh ca Kramatorsk zarashwe n'igisirikare ca Ukraine gwatana hamwe inteko z'Uburusiya zasabwe kugiramwo ibitero muri ico kibanza uno munsi kwa gatanu. Yamara president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamenyesheje ko atanteko z'igihugu ciwe zari muri ico kibanza, avuga ko inteko z'Uburusiya zarashe ku basivile basanzwe muri ico kibanza kwatamusirikare yarahari. Hari mu ijambo yashikirije inama nshingamateka y'igihugu ca Finland hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Eugenia Mukankusi bayatugejejeho. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Tuje noneho mu karere k'ibiyaga bigari by'Afrika. Republika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi yateye umukono ku masezerano ayiha uburenganzira bwuzuye mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC. Ni umuhango wabereye i Nairobi muri Kenya. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Abakuru b'ibihugu bane wo Rwanda, wa Kenya, wo Buganda n'uwa Kongo nibo bitabiriye ibirori byo kwakira indahiro n'umukono bya mugenzi wabo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Yiyemeza kwinjira muri EAC no gukorana n'abagenzi we. Ni birori byabereye i Nairobi muri Kenya, tukabikurikirana ku buhinga bw'ingurukana bumenyi. Umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari watwara inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC uyu mwaka, yashimiye mugenzi we Antoine Tshisekedi kwashikanye Kongo muri EAC.
Congratulations dear brother.
Ati ndagukeje kuri intambwe idasanzwe ushikanye ko igihugu cawe. Ubu abanyagihugu hafi miliyoni 300 bagiye kubumwe bagenderanire bahanane bidandazwa bongere bafatanye mu iterambere. Tubaye umwe, nico gituma twifuza akarere gatekanye katagira indyane za politike kuko bibangamira hanini abanyagihugu turongoye. Ivyo tuzobicika ko nitwabishiramwo ishaka. Kongo kije kuduha inguvu kuko tuzoshimikira no ku migenderanire kugira ngo umuhora uve mu buseruko bwa Afrika ugere mu burengero uciye muri Kongo. Felix Antoine Tshisekedi umukuru w'igihugu cha Kongo yiteze ko umuryango wa EAC ufasha mu iterambere n'umutekano mu gihugu ciwe. Ati banyakubahwa abakuru b'ihugu bigize EAC, sinkekeranya ko ubutunzi n'iterambere bizo kwisononora kubera ubisoko ribaye rinini mu karere, ariko nibizokunda mu gihe atamahoro n'umutekano bihari cyane cyane iwacu mu buseruko. Aha rero nakamo kuri twese kuko tubaye umwe. Twiteze kandi ko azoshigwaho urwego rujejwe ibyerekeye ubutare n'inzahabu ruzogira icicaro muri Kongo kuko zirahari, ariko kuzicukura mu buryo bubereye haracari magahaze. Imana ihezagira karere kacu. Akamo kamahoro mu karere ka Afrika y'Ubuseruko Perezida w'Uganda yakumvise n'ingoga.
These are all linked people. But above all,
Yoweri Museveni yashimangiye ko amahoro n'umutekano bibwirizwa kuba ihangiro rya EAC kuko ari umuryango uguma waguka. Yavuze ko ataworyoherwa n'indyane kuko atawuzishikana, yongera ko kwabahagirira ingaruka mbi ari abanyagihugu bato bato. Ndetse imbere y'uko iyo nama yabereye i Nairobi muri Kenya itangura, Yoweri Museveni yatangaje ko yabanje kubonana imbonankubone na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Yamara nta byinshi bashimye gutangaza ku mubonano n'ibiganiro bagiranye. Icyo bikoze Perezida Museveni yerekanye ifoto yicaranye na mugenzi we Kagame, biboneka ko Perezida Kagame yariko aravugisha Museveni, uyu nawe amuteza amatwi amuraba mu maso. abo banyacubahiro babiri hari hazi imyaka 4 batabonana bitumwe n'ico ka kibi cari kimaze iminsi hagati y'ibihugu vyabo bagirizanya ko umwe abitsa bansi bamugenziwe igihe baheruka gukorana mu ntoke hari mu mwaka w'2019 i Rwanda muri Angola imbere y'abakuru b'ibihugu nka Felix Antoine Tshisekedi Jao Lourenco wa Angola abo bari nk'abahuza bahagarariye amasezerano yo kumvikanisha Museveni na Kagame bimwe mu byari muri aya masezerano ni nko kwirinda gusotorana gukuraho no kwirukana abantu canke inzitizi zose ziteza umutekano muke zivuye mu gihugu kimwe zija mu kindi canke guha uburyo n'ifashanyo abahungabanya umutekano mu gihugu kimwe muri ivyo bibiri ayo masezerano yabaje nk'akamizwe n'ingoma mu nyuma umuhanuzi adasanzwe wa president Museveni akaba no muhungu wiwe niwe yahavuye afasha mu gukemura ingorane ingendo zibiri General Muhozi Kainerugaba yagize mu Rwanda akabonana n'uwo yita Inarume President Paul Kagame nizo zatumye imipaka yugurugwa hagati y'u Rwanda n'u Buganda. Pierre Claveny Nkuru Kigali kubyijwe ya America.
Igoma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo igisasu cyaraye giturikiye mu kabari kari mu nkambi ya gisirikare izwi nka Katindo cyahitanye abantu batandatu barimo umusirikare ufite ipeti rya koloneli n'umugore we wacungaga ako kabari. Ibyi inkuru turabigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. I Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda naho hatewe grenade. Inzego zitandukanye zemeje ko hari grenade yatewe ejo ku mugoroba mu kagari ka Nyakabanda mu mudugudu w'Indakemwa ikomeretsa umwana muto w'umukobwa. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umwe mu baturage b'umudugudu w'Indakemwa. Reka tubumve.
Aho ntuye niho byabereye mu mudugudu w'Indakemwa mu kagari ka Nyakabanda. Byabaye ejo saa sita n'iminota nk'icumi. Ubwo byabaye akavura kari karimo kagwa ngo batera grenade ariko bashije kuyitera ntabwo bamubonye hakomereka kana bakajyana kwa muganga.
Amakuru mufite byatewe n'iki kugira ngo aho ngaho kwindi boyi babariho abo bahitamo gutera grenade?
Ni ibintu byabayeho bitunguranye ntawabikekaga kuko ngira ngo hari bamaze kuba n'inama y'umudugudu niho bari wateraniye bibuka.
None kugira ngo abantu b'umudugudu bateraniraho bibuka nyuma haterwe iyo grenade byakiriwe gute n'abahaturiye?
Abahatuye nta kundi babyakira kuko byabaye nabo bageze mu mazu urumva imvura ririmigo. Uwayiteye ntibabashije kumubona kugeza inizi sa polisi iracyashakisha kuva izo saa bikimara kuba ariko ntabwo araboneka.
Wowe utuye aho ngaho Kicukiro ni boyi uhamaze imyaka myinshi umutekano wawe usanzwe ari mwiza muri rusange?
Na hantu maze imyaka 10 irenga imyaka 15 urumva na hantu ntuye ko ntabwo matuye ndakodesha ariko mpamaze igihe kirekire. Umutekano waho nta kibazo hari hafite nta n'uwakeka ko ibyo bintu bishobora kuba nta n'umuntu dukeka waho hafi wenda twe wenda niwe wabakoze ibyo bintu. Gusa polisi iracyakurikirana iperereza nibyo turindiriye ngo turebe niho hari kivamo.
Umuturage utuye ku Kicukiro ni boyi watubwiraga uko byagenze haterwa iyo grenade. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Sawa, murakoze.
Urakoze nawe Venuste Nshimiyimana. Twifuje kuvugana n'umuvugizi wa RIB ariko ntiyaboneka. Ku rubuga rwayo rwa Twitter RIB yatangaje ko ikomeje gushakisha ababa bateye iyo grenade. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika. Umuryango Olicome uharanira kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta mu Burundi uvuga ko mu mwaka ushize amafaranga arenga miliyari 400 z'amarundi yanyerejwe. Ibi biri muri raporo yawo uyu mwaka ushize yashyize ahagaragara. Umuyobozi uwo muryango Gabriel Rufikiri na bwana Pascal Nduwimana uyoboye ishyirahamwe MAC mu Burundi baganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri iyi raporo. Reka Aime Pascal Nduwimana atubwire uko yakiriye raporo yakozwe na Olicom.
Abarundi ndetse mbere na leta yanashyize ingufu cyane n'ibintu byo kurwanya ibiturire kuko turabizi ahantu hariho ibiturire atagutera imbere kandi turabizi ko ata majyambere haba. Muri bwa mbere twarashimye ibihari leta nzeyi icyo kintu yagarana gikomeje cyane iranashyira imbere ibintu byo kurwanya agasahura itunga hanyuma ikindi nacyo ndetse na kizigenza ubundi wewe nyene giwe arabivuga akajya ahantu agatembera akaraba ati hano hantu harasahuwe hano hantu haribwe kandi byo kuri uraze ukacona yuko ari ndongozi byo kuri basize imbere ikibazo cyo kugwanya aba bantu rero twebwe turabishima uko turi hano turazenguruka intara turabona ingene biri kandi turabona ko hari intambwe byo kuri ego ntawovuga yuko ati giturire cyarahede turabizi ko ari urugamba iyo umuntu ayitanguye ari heba kandi aba ari intambara idasanzwe ariko mugabo turashima yuko hariho ukwikosora kandi ukabona ko ufasha hanwa arahanwa by'ukuri bitwara bibonye bana batwereka batabana bize abana basahuye ibi rero turashima kubwa orikome nayo ko ibye ngo iterere kandi by'ukuri habaye ugukebura umuntu nakumva ati tunga ko ari iby'abarundi twese umuntu akumva ati yigejwe aya mabanga ari wawe yigejwe ikigega cyawe ukigejwe uguteza imbere abarundi ibyo umuntu aca abishima rero twebwe natwe tuzogira akanya kumbura tuzomushire nawe aduhe iyo raporo umuntu ayisome neza ariko kandi by'ukuri ibi byo kugwanya abasahura itunga ibi by'ukuri biri muri twese n'ikintu tugwanya twese kandi hamwe tuba umuntu akumva yuko amatungo atari bwiwe turashaka twese ko twotera imbere abarundi turashaka twese yuko ibintu twumva ngo byaruswa yuko byohera iki rero kiraba umugambi wicanye idini cyanye intara ni kiraba umuntu udasakunda abarundi igihugu afise ubuntu
Eme Pascal Ndubimana
amatohoza akumva kibidaragiye agashigikira ko batibure ibisibi
namba Eme Pascal Ndubimana muravuze ko ico kibazo abategetsi bacicariye ivyo ni vyo hariho twigoro tutari duke tuboneka ko ariko ragwanya ivyerekeye ruswa n'igiturire ariko uto twigoro n'utwigoro twatanguye kuva kera cyane gose ariko harashinzwe n'amashirahamwe eka ajejwe kugwanya ibiturire ruswa ariko ivyo bibazo vyagarutse umwanya wose akizero kariye ko utwigoro turiko turakogwa tuzoteba tukagira ico dushitseko
icizere aho ningomba kuvuga yuko hajyanye n'ibibazo yuko abantu atari akigoro ubura ahantu hari ubudasa nuko haba ugukebura hakabamo urukundo umuntu akumva ariko arakebura atagwanije adatukanye hakaba ukwirindira yuko turi hamwe twese kuko by'ukuri mbere nizo haraba amashyirahamwe akebura mugabo ubirabye ugasanga iyo yabo ntabwo ari intego z'umuntu avuga ngo akunze Uburundi arababajwe n'abasahura harabamwo ibyo gushikuza ibyo kurenganya ibyo gukumirana mbere hakabamo akandi kantu atari keza rero akigoro cyane ubudasa nuko hajeho kumva yuko twese turakunda abantu Uburundi ubwa mbere haba ukumva yuko ubwo butunzi ari ubwa twese ni ukuvuga yaba ubwo butunzi kama izahabu ibibwa canke agataka hakaba kumva ati ibi ni iby'iwacu twese abarundi kandi ata n'umwe avuyemwo ibisi by'akagutane ibisi by'umugabo we canke nk'abatwara bamwe bakatubwira bati ni murereke mwese bereka ntihagire umuntu abasahura ubwo butunzi bwanyu kandi ho hagasa haba rero ukuvuga ikintu ushyizemo kubaha ugukebura ugasome umuntu naho aba ari inzego cyangwa uwiketwe akegerwa neza ahanirwa hanyuma byanze agahanwa akumva yuko atarenga
guhana Pascal Aimé Pascal Nduwimana ni ikintu
gikomeye na hanwe rero
guhana ni ikintu gihambaye cyane gose kugira ngo abantu bakaboko batuzwe ndabona n'umushya ntahe Gabriel Ufiri ashitse ngaha mwiriwe neza Gabriel Ufiri
mwiriwe neza nagira mbanze ndabasaba imbabazi kuko funzi kibazo cyari cy'amarezo n'ubu ndabumva nabi cyane ndumva bimwe bimwe ndabyumva sinzi kibazo kihari sindabumva neza mugabo nibaza ko nza gukurikira nicyakunda
nihagira icyo tuvuze utumise neza uragisubizamwo ariko twebwe turakumva gatanu kuri gatanu ni viza cyane rwose ijwi ryawe yararongorotse
muranyumva ariko jewe sindabumva cyane ariko ndagerageza numvise bimwe bimwe umutumire mwa duriko turasangira ikiyago yashikirije ariko ndagerageza numve ni hate nuko ushobora kumva ibibazo
ni byiza cyane rwose reka rero tugaruke kuri wewe utubwire cyane cyane icyegeranyo washikirije ishyirahamwe Orukome ryashikirije mu mwaka w'2021 ni icyegeranyo kirekire ariko mu majambo make cyane rwose ibibazo wasanze bihagaze hehe Gabriel Ufiri
oya nibyo twebwe ubwa mbere mubanza mukamenya yuko ishyirahamwe Orukome rimaze imyaka 20 riri ku rubuga ririko rirakora ibijyanye no gucungera amatungo ya leta ndabibutse yuko kandi ibyo tubikora twishimikije ingingo ya 69 y'ibashingiro iyo rero aba mwibwirizwa rya kera aba no mwibwirizwa gihugu iyo ngo nigeze ihinduka yagumye uruko nyene ivuga yuko ubutunzi bw'igihugu agace kayo kiyo ngingo kavuga kati ubutunzi bw'igihugu ni nakomwa nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kubikoresha icyo agomba uko yo kwitwa kose igiti cyose yo bafite n'icyo ari cyo cyose nagira uburenganzira bwo gukoresha ikita irekurire ikitajanye ni cyo bwagenewe agace kiyo ngingo kayo ka kabiri kavuga yuko ubutunzi umunyagihugu wese afite itegeko ryo gukingira ubutunzi umunyagihugu wese w'umurundi afite itegeko ry'uko abonye umuhekwa aronona ubutunzi bw'igihugu aca ahagarara niko aho hantu handitse
gushika ubu Gabriel Rufiri mu bintu mwatohoje murabona ko abanyagihugu ubwo ruhara bagumva kandi bashobora kururangura
yego abanyagihugu barabikora cyane kuko nikimenyamenya twebwe ntitushobora gukwira ahantu hose mugo barabiduhereza tukabikorerako aho niho rero nibaza ko mu myaka 20 tumaze kuko turakora niho ishyirahamwe Orukome ryagiriye ingufu kuko ibyo turabatikora mu banyagihugu no mu gihugu mbere no mu batwara kuko abatwara hari igihe nabone babura ingene babigenza baca bituzanira ibyo rero nazo turabishima iki cyegeranyo rero cy'uyu mwaka nuva ko ari nk'icyegeranyo kigize 20 kuko buri mwaka dusohora icyegeranyo abo kenera kuraza ibyo byegeranyo bubisanga kuri site yacu web cyangwa bakaza muri biblioteke yacu ku biro aho dukorera bazobiro nk'abazobibona n'ibintu bisabwe bitanyegeje kandi niyo tubisohoye tubashobora muri leta nabone nkuba ariko badutelefona batuvuga bati ayi bararengeje ayi ibi nibyo ariko kandi cya tubivugana kugira ngo turabige ibintu byokosorwa ibyo rero n'icyegeranyo nuvuga ko ari icyegeranyo gisanzwe dusanzwe dukora kiretse gusa yuko amadosiye menshi tubona dukora utubona ko atahadashika kubera byinshi bidakosowe
tugarute rero kuri ico cegeranyo mwaravuze ko hariho n'abategetsi eka abantu bafise ibiti bikomeye bashobora kuba bari muri iyo ngeso y'ukurya ruswa kurya ika y'ugutanga ibiturire n'ukurya ruswa ivyo bintu byifashe gute muri iki
nababwiye nimuze kuntunga gato ko hari ibintu ntumva sinzi ikibazo kihari kubera iyo hari ibibazo ntumva kuko sinumvise neza numvise bimwe byacikaguje sinabyumvise
reka ndagusubiriyemo muri raporo muravuga ko harimo mu bantu banyuruza amatungo y'igihugu harimo abari mu bategetsi icyo kibazo cyakiriwe gute n'abategetsi
uya barimo Yo harimo abantu bo muri leta benshi mugabo kandi harimo n'abadandaza babikorana nk'amasoko ya leta kenshi usanga kuko murabona muri kicegeranye twaravuze ibisata byasinzikaye kusumba ibindi hari gisata kijanye n'iby'amasoko ya leta hari gisata kijanye n'ibyo mu makomine hakaba n'igisata kijanye n'iby'ama ama entreprise no kuvuga amashyirahamwe bitifite mu mitahe abo bantu barasinzikaye gose kandi n'abasoko amafaranga menshi cyane mugabo usanga rero ngaho uko ari hatatu amasoko ya leta ni yazo bwa mbere hakiretse mu butungane usanga gusa ari ibintu by'imanza mugabo naho ne hari biturire kuko muri atwe dukora ku bye gusoma dukora ku bintu byinshi rero ikibazo kihari uko muri ko murabivuga nuko dusanga muri leta barimo ntitwovuga ngo ni bose kuko harimo nk'abantu bagerageza nk'uburabye nk'umushikiranganji uno hagati mu gihugu urabona yuko uko agerageza uko abikora kose urako agerageza kuraba yuko ubushikiranganji bw'igihugu giturire covano mugabo rero ntashobora kubikora bonyine ngo bishoboke kuko leta igomba kugira kimwe ni ukwita solidarite guverinementale bakabikorera hamwe bose tukabona yuko umwe tumushikiranganji uno hagati mu gihugu afise abashikiranganji bose bakurikira bikagenda gutyo cyane cyane bagakoresha abantu b'abahinga kugira ngo ibintu bigende neza gusumba icyo rero niko byoshobora gufasha gose
Gabriel ufiri mwavuze ko ishyirahamwe ryanyu rimaze igihe kirekire cyane rwose ritohoza eka abasesagura amatungo y'igihugu eka na ruswa imonogoje mu Burundi murafisa kizera ko ivyo bibazo bizoteba bigatorerwa umuti naho hari utwigoro muri iki gihe two kubigwanya utwo twigoro two kwibutsa ko twamye tuhari kuva kera ikintu kitagenze neza ni ikihe ko umengo ruswa kurya ibiturire ikagusesagura amatungo y'igihugu byabandanije murafisa kizera ko ibiturire ruswa gusesagura amatungo y'igihugu bizoteba bigatuzwa ico kibazo ivyo bibazo bimaze imyaka myinshi cyane rwose kandi nkuko namwe mwabivuze
ngira nishure sinzi ko ije mpava nishura bizaba bihuye n'ibyumba jije nagerageje kumva bice sinzi ko mwamari mumbajije yuko tumaze imyaka myinshi turiko turi muri urugamba rwanyu biturire no kuzime no guse n'isago ry'amatungo ya leta yuko twadufise icizere ko tubona ko bishobora kuzohera sinzi ko kibazo mwamba
nico kibazo wacumvise duga ku ijambo
nico nyene
yego
murakoze twebwe twamana icizere ubicizero dufise n'irishaka tubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi afise n'irishaka tubona umushikiranganji uri hagati mu gihugu bafise tukizera neza yuko irishaka hamwe ryobaho ryobandanya ubutungane bugakurikira gukora akazi kabwo turibaza neza yuko bishoboka kugira turi bushobora kurwanywa mugabo icyo no bandi babwira cyo murabona ko leta yagiriye muri cyo no kwita la logique du développement no kuvuga yagiye mu ntumbero yo ibintu bijyanye n'iterambere bizoshoboka yuko iterambere rishoboka igihe abantu biba amafaranga ya leta badakuwe muri leta abantu biba amafaranga ya leta bari mu ruhande badakuwe muri leta abantu bari mu bintu by'urudandazwa rw'isukari rw'isima rw'ibitoro n'ibindi bari muri leta badakuweyo ngo baje kudandaza gusa mugabo ntibaze kubifatanya ibyo bizogora ko imigambi y'iterambere tuyishyirira rero jyewe ndafite icyizigiro ni nacyo gituma mbere muyazi yuko nari maze imyaka itari mike hanze ni mu bintu byantumye ngaruka mu bintu byantumye nza n'icyo cyizigiro nabonye yuko bishoboka naho biragoye nibyo mugabo kandi birashoboka
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nibaza ko tuzogaruka ko Emmy Pascal azoronka kanya ko gusubira gusigura reka n'umushyira ntahe Gabriel Rufiri nawe nyene tuzosubira tumutumire turabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika
urakoze nawe Frederic nkundikije mbere yuko dutandukana tubibutse ko uyu munsi Republika ya Demokrasi ya Congo yateye umukono ku masezerano ayiha uburenganzira bwuzuye